hajabariki wa mtoto Baba mkwela e ananitukana sana mimi Miaka kumi na nane Sijabariki wa mtoto Mama mkwela e anasema nina jasa jo Yesu nijibu maombi yangu nijibu leo Baba nijibu maombi yangu nijibu leo
Nihurumie Yesu nijibu
Nihurumie maombi yangu
Sasa kwenye bengi wanataka kunipiga mnada Yesu nijibu